yakusaasira mukulu wange Lord Mayor nti walaba baminisita batwala amabaati ga nseenene ebya ssente. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.